dhajuhu ma maqlaan cod kale indhuhu ma arkaan qof kale dhajuhu ma maqlaan cod kale anigu diide 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 mid kale diide miyaalay dhali mar kale macaan lay dhali mar kale xabiibi lay dhali mar kale